Molweni, namkelekile kweli ziko lam likamabonakude. Nisale kakuhle.